heesta waxay idinku wada heesi doonaa
axmed gacaytihiisi
iyo sahrayr.
Come on. Thank you.